lentombi mato
nanzi lentombi engayishela yavuma
lentombi zinsi
nanzi lentombi engayishela yavuma
nanzi lentombi mato
nanzi lentombi engayishela yavuma
lentombi zinsi
nanzi lentombi engayishela yavuma
utese kufanele ngqome
Kuthese kufanele inqome
kodwa wathu nina
ingangqoma
ngoma kanjani
ngoba nginama
lentombi mina
hanzange hanzange ngisayithola lentombi
Kuthese kufanele inqome
Kuthese kufanele inqome
kodwa wathu nina
ingangqoma
ngoma kanjani
ngoba nginama
lentombi mina
hanzange Hanzange ngisayithola lentombi
Laze lafizwe lakithi
Laze lafizwe lakithi
Awungobe mandu
Ngobe mandu
Iqoma laphithanda
Iqoma laphithanda ko
Eza namhla
Eza namhla
Sikonyelwa ngonina
Sikonyelwa ngonina
Laze lafizwe lakithi
Laze lafizwe lakithi
Awungobe mandu
Ngobe mandu
Iqoma laphithanda
Iqoma laphithanda ko
Eza namhla
Eza namhla
Sikonyelwa ngonina
Sikonyelwa ngonina
Zintombiza namhlanje
Ntombiza namhlanje Sikonyelwa ngonina
Zintombiza namhla
Ntombiza namhla
Sikonyelwa imali
Sikonyelwa imali Iskaleni mali Ngamaleke intombi yangishiya Iskaleni mali